kuyo ayingomandla wabantu kodwa nguJesu. Isingle yami ke leyo iyafumaneka online kuzo zonke i-digital stores. Bani bakuthi ndizocela i-support yenu ngaphandle kwenu andinguye umxolisi kodwa ngokukho benu ndinguye umxolisi. Ndihambe ndingena kwindawo ngendawo ndiqokelele ukuba makuphume i-album ingabi yingomenye ibe into epheleleyo enza ukwazi uyibeka etafileni ndithi nantsi ungenza ke bhuti wam.
Amanda, avela kuwe Nkosi yam. Uma ndimbona uhamba kahle ndiphumelela akusiwa amandla wabantu uJesu.
Thank you so much. Siyabulela.